Endi Waganyu podcast live okubatsirani Pemba School of Driving ama punzita modeka kuende sa gali moto ngakale kwa ina mene muli ndi miendo ni manja ouma munga puzila mkutanso kuende sa gali moto kuma Waganyu podcast live sabata ino tukuni kila nkani za zikulu zitatu nkani yoyamba ndone na kuti mpungu punge kuburezi pamene aukonzi kila kusewe la Mukaf Champions League kumaso FDH Bank Cup round of 16 ndi Wanderers. Kodi zukala bwanji kumene ku nkani yosangatsa ndione kuti kwabwera dzindalama pafupi 1 billion kwacha kuti kuyambe league ya dziko lonse ya chiwiri. Kodi zikhale motani komanso Ascent Academy tsopano ya dziwa amene idzakumane nawo mu group stage yodzigulira malo ku CAF Women's Champions League. Kodi indi mwai waukulu chotani ndine FK ndipo mu studio muno ndi makhala ndi BK komanso MK. Tiyambe ndi ku FCB Nyasa Big Bullets wiki ino mpungwe pungwe ataka gonja ndi Karonga United 2-1 kota amatsogola kwa pezeka kuti kwa jitika zambili Hassan Kajoke amuimitsa kwa miezi foro Precious Sambani amulanda ukapteni kupeleka kwa Gomeziani Chirwa akuti Clyde Senaji sopano ndiye ndi wachiwiri kwa kapteni panopanso akuti mwina Enos Jatama atandizile Bullets kodi BK zukala bwanji.
Yeah, nkati mene I think tonight pulitsa ndife ya Waganyu. Ena onse anabwera pambuyo koma ife ndamene nkani je tonight pulitsa. Nkani koma suti yambira pano. Ife nkani ndamba kuironda kwambira 2 weeks ago. Kwa kala kuchitika zambiri mbiri ku Bullets. So tonight pulitsa nkani ja pavezeka ndi tukula Bullets wanadzabwera kuvomereza di kuti nkani yale mbedwa ija ndizona. Nkani yekulu kwambiri ndiyo kanga ndo mwena Bullets kufuna kupanga address vuto limeliri club kuma vuto lali kuru kwa mbili ndila kuti timu ikozo kala yo gwira na mbwino uchotani kuma chimene chimanena kuti timu jeri mbwino ndi marizats akoza kumaje tana ndalama kumene kujankumaba tana jiponde kuma nkani kwa mbili ima kala pa marizats nao jifuote marizats saa kubwira ndi zimene zapa ngitza kutino mpika umene akupika pasua ukarenga di kutimu na ukangari wa sweka olu wamo achuruka akula akula body na onso alindi interest kutu adzio kutikuti yujika ndijani kutimu na marizats asa mabwere believe you me aka nakalanga di marizats kubulets akubwira zina zindukube sibu zitajitika because nkani ufuno panga suspend ma player inambika bantai mene ma player na nyanyala Bullets na indi inalindi plan yofuno panga suspend and my now if you are going to now could you play one in a fall I'm afraid I'm going to suspend in time manage my bedroom again up as a zone and I chifuote marizata na zamba kubwera. You know, atabwera Conrad Bako mkwa pata vindalama ziri ntumba. Adaga pa bangweo stars. Ndizi tibuwa zigorizo kwa nila 5. Pamene pa jabo jiri jonsi jinazima. Kumangari mungu mbukira mpodcast nina zalankula mao kunena kuti. Kodi mapure ya kama nyanyala. Ama funa kuri jirigendi jani. Chifuwa chotele nchotele. Pakana kukala kuti mwina Bullets ya konza mavuto within the same day. Second day yake nukukaruza. Who is now to blame Bullets ina konza jina jiri jonse kitanzo ama andira game bonus Friday panopaza mfika zuri game bonus ya adzira ndira ngakali yonse ya Friday ja adzira ndira Monday which means akuma bonus jie kumabwera kari training allowance that is training allowance jie kubwera nsanga ngakali training jasa na pange ngane ama salary zipene magunda pagana pa 30 pa 29 panopa udi pagana igamati 27 26 25 maberu ndi twali lakari mga account motu kulangula panopa mwena soa punya kari kumene kukutia izali lalira mabiru wao nitune kutia ndalama zalowa. So Bullets itapata kukonza mapureya pa ground chichika ndichani chimena kubwere itzani ndanda zimena kumapeza kunzuzu akatuluka kunja akumenyedwa. Nao mavuto amene wawa inuyo mapureya mwapa anga replicate banji kutimu bweze pa zimena akula akula jarani apa anga. That's why mwina angatuna onetseta after salary after the suspension mana ipange jayo ijama panga yoni tanyanyala ma training acha udaona ditu Sambani Precious Sambani naika gear option kati captain kutimu vomereze Sambani kuma game on samini wamenya papa Sambani is the man on top why sentila tu game yake why as a captain akwena kwa pata motivation as nzaka you know guys ten timu nye ni mabwana jatipa ngeleka nakali konsa now timu yake no sopano ndimene kutani kodi ndimene I think si kumutandiza because sisi kuteka antu sana fike mungia ngati mene yoyo that's why kwa jitika no mchokojo kukumene aruda kabwela before mapulea awidi nditu ame nditu ajita kwa uzuri basop alizi nafika levu wane na kuti ndukumamu ita na pulea lisi ndukumfusa wane na kuti vuro nchiani kumene kwa kwa hati mapulea angapo nditu awita ndo mene kujako so chikongwe yambirira sana afike kutsinde kwenkwene kwa nkhaniko nkhani yapa njoti bullets they are trying to find the problem koma vuto lo ndukaikira ngatanga lipeze pongo panga izi chifukwa izi zili ndi mavuto awiri either kukoza olo kubala so vuto lina chifukwa uyu player mwampanga suspend iyo na yeso alindazi nzake kumene kuchamena majeza nao akoza kupanga plot a move through those ones koma so yu captain mancho tsai ngatana ni captain which means alindima followers zake ngati ena mitu yao njakunjoti imangolimba kwa kolimu ezi wangu kala kumene kwina kumwezi mitu je sima limba definitely apapa the ukopu nindo cave guys ten tibangeni zikoza kuteka so apapa munthu amene ali pa disadvantage level ndi bambo pasuwa chifukwa saka kudzoti chichitike nchiyani even the same day manapanga suspend sambali sana pite ku training zimezi yendezo kumpanga affect kwa chuja so uku ndi mwana ngati mwina mavuto either koza kuyamba kuti ayamba ndithu all up why mwina atseka mavuto tizione kutsogolo
MK ku bullets chibwirikiti anthu nkumada kuchitika zotani kuti kungochoka ku karonga kufika ku blantyre captain amuvula apeleka kwa wena kajoke suspension zikumveka kuti ai technical panel ndiyo funika kuonjezera moto kubwere kumene kueno sichatama
bike walongosura kwambiri kuti a bullets akuisakasaka formula nena kuti abwenzeretse mwina mena anthu amaidziwira bullets chifukwa kamba mosa pyatira kukamba mosa zungulira bullets ya 2024 si bullets yomwe mwina anthu amaidziwa in terms of the results ndepa nopa chimene akufuna kuchita ndichonena kuti kodi feyo pamene paboka ndipati ukakhala kuti nyumba uli ndi chimanga ukamadzuka mamolo onse ukhanga tuku samwina zoti una wake waje omasakasaka kuti kodi khoso yamene yoyo walowera patipo ndi ntchito imene a bullets akupanga pakadali pano komano ndi kugwirizana ndi BK pamene wanena kunena kuti ngati sapanga address the root cause mwina of the run this far mu season ino ya 2024 itaokala mwina a beginning of a lot of problems chifukwa akhala kuti mwina amisa vuto limene lidipole tiyangane reaction imene yachokera kwa anthu amene ai mitsuda kapena apangidwa timoti kuti mwana kusambana mlanda ambanda and then Hassan Kajoke wapangidwa suspend kodi zimene zizi zibwera ndi reaction yotani ikhala mwina chizungu chimene amagwiritsa ntchito mabwala milandu kuti mwina to deter would be offenders kuti mwina anthu ena amene analiso ndi kantima kamene awawa ai mitsirako akhale kuti mwina alandira chenjezolo kapena zikhale ndi kunena kuti awawa mwina ala santu amene amene kakupatsidwa chilango apatsaula kuika ntheno apangidwa react motani it's a 50-50 but at the end of the day, results will actually show on the ground. That was what was needed. That was what was missing. Kurani mina kalanayo a bullet. Mwina no kujogera pamasero amena nasewera ndi sivo ukati utsatile toni imena namba kuyankhula pasuwa inali toni yosiyana ndi imene wakhala kuyankhula kwina kwamata akapanga drop ma points amanena kuti it's part of the game dropping points against sivo mwina that made him think unaya kuti this is not right like this is not how it's supposed to be done mifake game ya form ananena kuti we didn't even mind of how we play and now going to north ndukapanga kuti amatsogola ndikuluza masula maja made a lot of things kunena kuti mwina antuno ajakamuke kuti I think matenda was so gone so nyumba matenda wandone ya kuti tamangire nwa kuchipatakati kwa kuti kodi vuto kwen kweni ndi chani ndeti digirile kunena kuti kodi zimene apangazi because those things kuchokera pa ground pana kakao pa ground palibwino 100% ndi kuizane ndi BK wouldn't have been sitting here and talking about mwina ma changes amini aliko ku bullets sina kama kamba kumeniko kuma chifukwa chokuti zose zinyambo yake kuchokera pa ground FK ndinene kunena kuti tione kuti zomene achitaze pa ground paya nkazotani pamene pano pamene papange justify kuti this is what was needed kapena this was not what was needed
sono BK mukunena kuti pa ground pamene pata ayankhe la Mulungu kuli moto blantyre derby Wanderers yaitanisa bullets mu round of 16 ya FDH Bank Cup bullets ndimene kuteteza chikochi tiyembekeze masero otani
ya masero wa ndi abwino kwa masupporter chifukwa nthawi zonse blantyre derby padusa zaka zambiri blantyre derby si mati patsa zimene fiti maganiza I think around the blantyre derby mimi ndaiona kwa ulongo soka thinking and the blantyre derby modes imene ina 3-3 mpaka mu stadium mu league ndamene Wanderers kuti pali Alex Nguya anali mpuzisi wao mabodza anaambira so pompo na iso Alex Nguya zina nthera pompo so kwina konse kwa thinking about blantyre derby kama ngukhala ija ngati kuti mwina kapena kumenya kandi Wanderers ndi ntopwa more off koma tikangana pa ground ose wali ndi mavuto pena pake zikungone ngati zomwe na bullets ndi mena vutike 14 nga singo mayao yamveka patali kunena kuti munthu amene wagonyo watenga zikho zonse chakachatha follow lero nkufikiza lapone ruri ati wangwina magame so follow kuina zikho follow kudzawina sopanoso ma game 4 basi so mavuta amene undamene mwina au nikakwambiri ku bullet siku ndi chikwirikiti cha chitikaje faru ku bullet siku ankhangati mwina satana imwina nango sungira kuti dzakudzakumananu chakachino tulotona ni basi inapina dzapita chakachonchino na iso si oso za zamvuta season omwe ino kudzabwera na iso pasuwa ndi zimene zangu ma player ena ndi awo suspension you see grano fito kaoka ziri kumeneko so zankhangati kuzango chitika zambiri ku bullet Koma chilungamo chake wandrazi sunayo suri libabwino wandrazi si libabwino pazifozo nena kuti tidzaifotokoza munibuno tsogoloku koma it seems unina kuti pali manja ambiri pamalizatsa chakabwera sura makhala kojeka umakhanditu kuti pali manja ambiri ena afuna dzoti amenye uyu uya amenye uyu komanso china tichifotokoza bwino masera blanda daba kangota pafufu people ya wina wake ndi tum player wina wake ndi talk funikira akuchoka konso you see so mukhokuona kuti kuli chipwirikiti chimene chafika na konso konsekonse malizatsi ulumuone kuti gap ya bullets ndi wanderers ndi yotani izita kandi 5 points ka which means wanderers kadakhala ndi team onena kuti uyu amatipumitsa ziko zonse uyu neighbor uyu tizons apapa ndi mwai watu neighbor mene wagwera nchidzenje yekha yekha ife ndi nthawi magema jende rukomani baba ndalama ndi zichachita kwa ikira bwana ajina mpinga njira zichi kumena kugona baba kugona hatu kugolden pico kusisa jibana kumagona nditu mjamone na kuti chigalasi jiripo toro bwajiro uzo nena kuti tirimotele mbisi si nuzama sewe ya kujabu ina nyamata acha akati akafuna kuda pide kukala nkampu zinkafuta kwa andras pano mkampu nditu akumajiro kukala ngati kutika ndichani kukala mina kalira kukampu nkazi unyumbo jodabu dibu wankakuti haindi tu kukampu koza kira game kuma zimene zubwela zake zilemaliza zake ya manje nini kubo inuweni so ito was an advantage ya wanderers ngati bullets inka pumitsa this is their year now to shine 10 to wineni 10 to tengeni league kuma panopa bullets ngati ponyana ndi league what will happen ndi wanderers so metenge league definitely I totally don't believe wanderers so can win the league amena nganyamule league inde kundi mponda wavuta kukuyo you see so akuita chindu kuchita so majamwa silver which means wanderers is kandi kundi mavuta awiri and bullets ngati afuna ponde gear olimba na is wanderers olimba na ipo pande kundi mponda because azoti uyu ngosavuta uyu timponda ntaine iliyonse so pa ground ipo yes tikunena kuti kubaya blanda dabe koma isizambiri kuti ukungona ngati kuti chambiri chimene mwana matimu anga pange ndikukagwira pa cost pa masupporter bas chimene mukamati mukonzekera konzekane pa ground koma so mukonzekere masupporter because if bullets lose ukuku ndikona ngati une kuti ukukhozokala nkhodzo zapusi koma so wanderers kati ya lose ndiye kuti so mwase nayi nchito yonena kuti achita kuiona kuti ndiyakho zakundiremba ngozi zavuta pamene pacha so ndi game ya infa yuchitika apa ndi game ikadakha chabwino mwina kukamenyetsa ulukamenyera kutali koma apapa ndithu ndikumva ndithu fungo ipa luruka kumene ngati wina kangange lose chifukwa chani masupporter sa
ngati wina kangange lose mesa game iyi ndoti ndi knockout
ndi game hii kadango ta draw asakamenye suma penalty basi osa zipitilile nangaji vuta ke wina ke ngoti mwase kungoti zamvuta apapa mwase mwai wanchito unthawa na yeso bullets ngoti zamvuta apapa anena kuti tsopano vuto sika joke uja mwaiona tsopano mwana ambe lumikiza vuto sika joke uja paja masapora tupaja napanga protest pompa tufuna ka joke adzimenye tufuna ka joke adzimenye since champion kumenyetsa ka joke not even a goal he has not scored a goal, any goal and yet masapora nkafuna nawo pano pa masapora chichaphera tsopano munthu chane mwamenyetsa ndipo libe so ababo kala kuloroza na zala kena akadziri mwana ndi sambani nanga sambani sam amupatsana kuti tancho tso captain ndiye mwina kapena ndi gomezani mapeto ake captain ndizakhala po ndine kwere
mk planta ya dabe la mulungu bullets ndi zimene zizili kumeka kuti yembekeze masero otani ndi wanderers
Masola dabe amakhala masolo osiyana ndi masolo analonse ni zimene zinimakonda onena chifukwa pamakhala nkhani zambiri andichiti chonse chimene chachitika chichangopangitsa kuti mwina masolo amene akhale ndi tension yambiri kusiyana ndi tension imene makhalapo pa normal blunt ya dabe miniti maidziwa ija ndikubwenza mbuyo pang'ono mene mabwela first round ya blunt ya dabe mu TNM Super League Zambiri, nothing has changed much. Mwina kumbali ya bullets in terms of the results, kumbali ya wanderers in terms of the results, nothing has really changed much. Komoya ngana kuti dabeja, inabwela kuti masula cha, anabwela mokuti mosiana kwambiri. Wanderers took the lead. What happened later? Bullets equalize. Ababa chimaji kusia netsa nchone na kuti patsiku lota pa 28. Agweneka moza za kalu afika mkwata final. Moza weneka siyane ndichi kujimene cha FTH Cup. Ndi masula mene mbali zonse, atakuwa kukiditsa nchido kunena kuti apange cement mwina
content yao imene ali nayo mwina mute, in terms of the silverware tukuyangana matimu awili wa mosiana tukuyangana timu ya Nyasa Big Bullets ngati the defending champions of FDH Cup imene susina yambe mwino mwina musizoni yao ya 2024 tukuyangana timu ya Wanderers imene has had a bad spell ndi mpikisano wa FDH chibwelele ni mpikisano meno wa FDH Wanderers ama ngomba kutikuli chikocha FDH sana jigwile koma njamwa umu ama turuka mwina pena mkota final pena turuka musemi final tazua napo ndao utakona kunena kuti ama alindima so, amene akubwela ndima records osiana siana ina ifuna kunena kuti tipange kwa mwina buinoko mene rasiana namba ena afuna apange ride kunena kuti kodi matimu ena akumakwa nitsa bwanji ndi kubwela panopa ndi kuhii mitsa bullets Wanderers na yoso mwina ifuna iwonete zimene zijazi kuma now the $1 million question is kunena kuti kodi bullets ilola because whatever has happened afuna kuti mwina apange sentence statement ziana nina mwambilo kucha kuti ena ngati decision mwapangai ili ndito the root cause of the slow run and bad run imena yamba nayo itakuchitika bwino koma dabe ine nimakonda kutsindika kunena kuti dabe normally in terms of the play yes it has got a part how it plays koma normally amena atakakhale kuti waiwelenga bwino tactically ndi masolo a tactics awandukuza FK amena atakairowetse bwino dabe yi kulowetsa nyamata amene they are both good kapena amena kudziwa kuti awatu kwalowetsa just to foil wanza to asapange zakuti and then this is our killer punch ikapezeka zokuti yamuyendera bwino or otherwise it's gonna be a game of two halves titokapezeka zotaona game ya chigocho yamba wina wakhala ndi advantage kapena wina akabwera chigocho chachiwiri ndikukhala ndi advantage and when the west comes to the west atokasi ya chipiyo chichi mwa goalkeeper I will not be surprised atokasi ya chichi mwa goalkeeper the last time these two teams met in a knockout cup it ended in post match penalties there are teams that have failed to give us that open decisiveness in terms of games masola wa ndovuta mbali zose if Wanderers use kunena kuti Bullets is going through a bad patch and then akalepa ize that might surprise them Bullets so ikakacha liraso kwambiri Wanderers so chakucha liraso kwambiri but who get the tactics right ni nani tibwele no tactically kodi timu yangane meke mwase akubwele tajani maswela amenu wawa this will be his first derby as in charge first round another assistant wa Ramadan pano he's a man calling the shots pamene patabi pamene akaionetsa motani mbali nai pasua afuna onetse motani wamba kumayankhula ma statement tena kodabwisa u defend the title and then you're looking at the run and you go like okay akulimbira ntima pati kodanyamukira papa it's a whole different game kubwera pa 28
Waganyu podcast live blanta yetabe ndimene la mulungu makondi makha sangale pere maloage azakhala omweano koma pano nkhani yakulu yaphulika katikati mwa mzindo wa blanta ya madzulo atsiku lachitatu kumeneku banki ya NBS yalowa mungwirizo ndi Football Association of Malawi kuti kukubwera ligi ya chiwiri ya dziko lonse kutantha zoti kudzikhala chiyene msuper ligi kena ka ligi ya chiwiri kena kano tiziona maligi a muzigawo ligi iyi yabwera ndi dzindalama zaka zitatu pafufu 1 billion kwacha MK
Ndi nkhani yabwino kwambiri yokamba zotukula maswera athu ampira wa miyendo kuno ku Malawi. Apapa nditaonena kuti mwina tayambano bwino kwambiri. Tayambano kuchita zinthu zabwino. Chimene unanena ichi ndichonena kuti chani. Ikubweretsa kusintha mukaendetsedwe kwathu kampira wa miyendo. Mpira wathu wa miyendo umakanika that bridge. Kuchokera kuma regional leagues kukabwera ku elite football imene ili TNM Super League. Tinangokhala ngati kuti ndintsetse basi. Ukukubola ngati unapezeka zoti metrai umangopita ukuku osakuika mulingo kuti kodi maiso acha. Udaonera maeso aja uda konza kuti you're worth it to go through to the other level tibaganika kuipatsa elite football ya to that prestige that it deserves timaipanga ngati kuti nako so nchimodzi modzi faka penaso kumachitika phada chifukwa kuti timapeseka kuti tukanika kupanga that bridge cup kubwera kwa second tier ya national division FK kukubweretsa zinthu zwiri one kukubweretsa competition imene kuchokera pasi pacha anthu azilimbikira pasi pacha for two reasons not only just to win kuti apeze promotion to the top league azizuwa zoti pakati apapa pali ulalo pada amena machitika ma regional league suja azisefedwa akafika aka pa national division fanga tukukuna chita kuru nakalanya unaenda mene tinaendela mu 2023 season ya ma region kupeza ma promoters amuzigao kuti abwere mu super league siku uchitika kwa sefa azichitika pamene popo misele tizisefa pa national division ababa so it's a very great milestone kukamba za maswera athu ampira wa miyendo chimene chikuti anthauza ndi chani aganyu ambetsetse ichi kubwera kwa national division league kukutandauza kunena kuti angakhale kaendetsedwe kwa ka super league yathu isinta chifukwa matimu amene atuluke mu 2024 season itanena kuti league yatha panopa chitipa bangwe mpaka mene kuyankhulira loktebo akunyamula kale tikiti akalowa mu national division ndekuti mmene momo azidikilira matimu amene amaliza pa namba la chiwiri mpaka na namba la chinayi kwa humba kwa kuchigawo cha kumpoto komaso kwa chiwiriwiri pa chigawo pa chigawo pa chapakati kuti abwere mmene mucha alimbirane mmene mucha
chiwiriwiri ali kufamu
ali zinali nandikagamira mutu mwangamba
kula china Antonio Manda
okay. Yes akagamire kumene koko achina masi adzidrus akangane no mmene mucha tikamampititsa mwana uja adzikhala kuti wapya adzikala kuti wapi yes atoka kuti sanapi koma adzikala kuti hit icha waidziwa because it's a national division azizozo timaenda they will go play kuchigawo cha kumpoto they will go play kuchigawo cha kumpa chapakati mukumupa saso test of what to expect in the elite football ndenge akudziwa kuti kodi ukuku ndikufunika gombeza lake la chipironi kapena ndikufunika jumper yolimba bwino chifukwa kukhala kuti waona komaeso ake mmene akuyendera chachiwiri chimene league ikupangitsa pangono ndi pangono pangono ndi pangono munthu matha kuphuluza kunena kuti uyuyu wapunthwa mwina mu elite football mucha sana chite bwino koma kodi watheratu adzipitanso pa ma playoffs for the first time tikati ma playoffs you would agree with me so many times people have called una kuti kodi why can't we have ma playoffs it happens just here at South Africa you don't just get a promotion into the PSL without actually going through that test so it's a very great milestone imene anga kale ipangitse kunena kuti ma youth leagues atwaja akale ndi moto chifukwa kuti matimu azifuna ma player okupya sanga kagule ma player mu super league sanga kagule ma player mu region because they actually competing there ku youth league kucha ku FCB kucha anthu azipitano talent scouting cha ikalano vibrant kunoko chifukwa kuti anthu azifuna kuti anyamule mwana amuyambe yekha kuti ngati tikunyamuka people who have my projects are clear stipulated kuti okay tikufuna 2024 tipange chani 2024 all we concentrate is we earn a promotion into the national division league tikapanga earn promotion into the national division league tizikani ma realistic goals kuti okay next up is the TNM Super League. Osati kodi mwangodzuka basi kuti season imene munangochalira kuti sola ma game 12 am Southern Region Premier Division tingopopula pa then tukwapezeka tukupita ku league and then you become whipping sticks mu elite football. It doesn't add up. It's a great milestone.
PK nkhani ndi imene kunena kuti tsopano kubwera league ya chiwiri ya dziko lonse kuyambira season ya mawa imene ikhale pansi pa TNM Super League. Timu sizingo choka kulijoni kuti aife ndi ma champions achi gawo cha kumwera kumpoto pakati tupita kwa sela mu TNM Super League sizitheka zimezo adziyenera ndithu kukhala mpikisano waukulu mu league ya chiwiri
mina kulankhulira MK Kangari ndi spokesperson wa mzigawo chifukwa Kangari zinthu zwambo zitsatira ya tikamakamba zino za transforming the game ya apapano ndiye ndaonano kuti transforming the game ija apapano ndiye apangidwa di transform for transforming it means you want to shape the outlook ya mpira wanu dzikomo now bambo hai apa ndiye kuti sapato ya kumanja lero ndavula osati chipewa koma sapato ya kumanja ndavula ndipo kena kaso ndidzakuza nchina chachiwiri chimene ndzavule kupatsana ulemu wanu koma winde ndi transforming the game why chifojo nena kuti timadabwa kuti pa South Africa pompa hapa kuma kama playoffs kena kati mujabwereranso zosavuta ya And kwa na current system yake ndi I don't think kuti bwezi Brigos ikumenya kumene kuti and Brigos ndi yadza khazika pansi sipo vasrakaz ndikumuti utsa mu FDH koma mapeto yake zidatuluka uyo wapita chance ya playoffs kuno ku Malawi kulibe kuno kwatunga kwatuluka kaya kurutsa masana kandi usiku malira maika abe basi no chance so izi za kalabwino one ndipo zichizipitilire kuchitika bwino chonchi komano pempholanga kuntunda kutsopana takukonzani chifukwa chani matimu ambira minali mu league pakati panopa they are in the league just in a fluke way alowa kudzera munzipupu mukumbukira bwino last season kumene kudatulukira Crack kunali mavuto ndinakambira ma podcast pomwepo kunali mavuto ananu kuti Crack ujabadwe kugwa pajana liswana iyo sinda so dzina atalowa kubadwa motsopano kusinda dzina kuti tsopano ndine Crack anasinda dzina munthu ucha anali dzina lake limanka ankachoka nalo kumeneko so kunali ti mavuto tingapo kumachitika the challenges kuti ndimaona pa game ya Eagles ati kumenya ndi Luana ndimaona yamenya dzulo ma game imene baba olo chikwangwani choti ka ndi Casbeck chikwangwani olo kulibe olo official sakudziwira official ndikuti ndi pa dere ndi pachapo panda kanthu ngakhale buduzi songa muone pali papa mpamwala padwale mpamena kumenyera ma game amenacha which means mpira wathu ku Malawi dominance yoti anthu apite kukaonera umango chitika ku Elite League koma kwina kwa baba amapeza chance yopanga manuva ndi kujetsera malifari kumene kucha. So with this system I think it's good. But kuntunda kumuta kukonza. Kuoneke kukolongo soka. Pena pake at least, pena pake, tima nena kuti ukamaka fika pa komo. Wabambu FK, ukamaka fika pa komo. Ngati mamuna wala kuitsa kundala kuitsa kunjira. Mkazi wako wazidziwa ndi today, ahili simu kanaji jitamuina bambu. Mwala kuitsadi buntu yudi ndia mbambandi mwapeza. Tima tiro. So, muligi, chimetula nkula nchotele. Kunena kuti, tika manena kuti muta kuchoke kuma divisions ukukuku akubera mu league adziyo dzodzi munthu idi akuchoka idi kumbambande au sadza chimasewera ya so kuntunda kuti kukonzani zachibwana zoti dzikhala ndi mankhwala kuntunda ku chipwirikiti chomakalondera bwalo zimalifali mbwembwe izizi takukonzani mukukonze ku ikhale ko ndithu upstair yabwino kuti tikamachoka uku ukutupita kunkwa ulemerero nde transforming the game yes apazatheka komanso kuntunda ku kupange transform uno bwino zachibwana zikumvekaze zitathera ko kai
Ndi Waganyu podcast live tipite ku masero ampiro amiendo osero lake ala kazi chifukwa CAF Women's Champions League kosafa qualifier maere achitika mpikisano uchitikira mudziko muno ku Blanta ya konkuno mwezi omwe utukuyamba posachedwa pa August timu ya St Academy ya ku Malawi kuno iri mu group B mene muli Haberoni United Ladies imene ndi ya ku Botswana Unisu Desportivo de Lichinga ya ku Mozambique komanso muli Young Buffaloes ya ku Eswatini anthu akunena kuti mwina mwai ulipo tu wa St Academy kuti mwina kufika mu semifinalo
kusolera pa nthaka ya pa khomo ndi mangolomera kwa atsikana a St Academy adzakhala ndi home support adzakhala ndi familiarity ya pampira stadium asowererapo pampira stadium National Women's Championship ya Football Association of Malawi chokhacho chikuwapatsa that advantage komanso ukayangana matimu amene akubwera kudzakumana ndi timu ya Ascent enawo ali nayo mbiri yokuti atengako nawo gawo mu mpikisano umene uwu wa kusafa CAF qualifiers inapambanako ngati timu ya ku Zambia ya Green Buffaloes inapambanapo mchaka cha 2022 ena so ndikuyamba kubwera ena ndakabwerebwere kumasuti amachita bwino kwambiri ukayangana timu ya Ascent ndikumanena kuti ndi timu imene ili ndi chiyembekezo chikumabwera motani tisangwe iyangana ma result ine ndimanena kuti masoro mwina tidzayangana kupyolera pa goal margin yes the result is what matters at the end of the day but sometimes it's more than that that will give you hope pena mwana wako akamala kwa kusukuru manena kuti inde mwana wanga yakulakwa koma mwadziona kwa chiyembekezo kuti kwa matsikulina lake ndikangonkonza apa ndi apopo mwana yadzatheka Ascent Academy ndi timu imene imapanga emphasize on building that clear defined way of playing. Ine nitakuza zote Ascent imakhulupirira mpilota ndi kwa mpilota utaona meno maendera, meno machitira. Play okaija komanso kuona the level of skill, individuality imene ili mu Ascent Academy. Ndi timu imene sitingakambe mwina za scotcha zosapanga po isolated atsika nangapo uchokera ku Ascent Academy. Ndi timu imene inabweletsa chiko mphoto yokayo ya individual mu the inaugural Kosafa Award. Ya mpoto zinachokera ku Ascent. Not only mpoto yoka, two nominees came out of Ascent Academy in the names of Rose Kamzere as well as Leticia Chinyamula. This is kufuna nene njone na kuti ndi team imene ikupeleka chiyembekezo because they have emphasized on the basics. Ascent ikuyamba kumene kutenga nao gao ma women's league yako nuko nima kumbukira mawa amena nena mpozitu wao Tomu Nkolongo. Anane na kuti for the first year ifeyo tukungo funa tipange acclimatize kuti tidziwe kuti koda atsika nao alindi kutekera kutani. Kuma utakona what they did in their first year. Anampata Puma, Silver Strikers Ladies, then DD Sunshine kuti inuyo Dzugan. And what happened in the second year? They cringed the central region. Kwa yamba kusewela nao mu national championship anakwanitsa kufika ma levels amene matimu ena amene asewela zaka sana sana kwanitsa. In their second year, what did they do? They never lost again. Anakwanitsa mpaka anakukatenga jani chikojija. So it's a team that is giving hope, and playing at home is an added advantage to Ascent.
BK,
ma chance ali nao koma team tisapatse pressure. Pachi yao timati mbumu tisapatse mbumu amatero. So awa tisapatse pressure aliki inambwiri apunzire kaye chifukwa chani abwira mu kumene menemu inda dati patsaka letronitsa zizindiro zodakhoza kukwanitsa koma the build up process usually imachitika moteremo kupita akakumenye kumene nkasana imba nyimbo kunena kuti ndithu kwati wagwa sunde kuti wathera pompo yaye udzidzidzuka ndi
kuti penda sikugwa koma uchalira ulendo.
Yes, so apapa ndi Ascent ikuchalira ulendo idamenyedwa apo nthawi ina panopa tsono zafika pa level iyi andikubweretsa kubwera kumpira kudzakhala Malawi ya zakhala kwabwino koma chimendika dafuna kwambiri akadapita panji kunja chulinga kwere ndege mafuna kuti munango kwera ku ndege atapita kunja koma abwera kunoku. Anyway, the rhythm, I like the rhythm kuti abwera kuno apangida expose magulu mu chakhota achita bwino chifukwa kuti Botswana ladies timati haboron anyitsika na amenaje ndikwadziwa bwino. So one atakhota achita bwino ndikwamenya amenaje ndiye swati ni makhalaso pena yovuta pena koma abwera achita bwino ndi ola sachite bwino kumene koma the Malawians come together. Tenti bireba kwa kuchita kumpira kwa kalapati. Let's join hands. Wanderers Bullets. Inu zanu sisi kuenda buinu. Tabuwa inu kwa supporta tika na wawo. Choringa nchoto apate support. Tikapata support. I believe in the next 5 years, Ascent Academy idzala mulira wina wake.
Titsanzike Waganyu podcast live. Tukamba panonena kuti zambili zikuchitika. BK uyambe kutsanzika.
Kutsanzika kwanga ine kuonena kuti ndiambatse moni bambo eno sichatama. Bambo eno sichatama aidziwe timing. Maundu fandi ngwauze nditsanzika ndipo aidziwe timing. Akubwera kuungana assistant coach. Koma assistant coach sakhala coach ama kala assistant. Sakhala mwini filimu. Which means timu ikamaluza uku iferidzi ndi bambo neno sichatama. Koma nkhani ndi pasuwayu ndamene akuluzitsa timu. Ukuungana funa kubwera usinda zindu kuti buna abwera kale in charge. Bullets kunena kuti tikumbwetsa uyu kuti adzipanga understudy amphuzire pasuwa. Koda kumphuzira munthu otakuluza aphuzirapo chani pamene popo. Zinthu zavuta kale kumene kuja. Uyu pasuwa amene abwere last year, iwa eno sichatama abwere last year, cholinga amphuzire kutenga zikofolo osatiswa apapa koma afuna nthandize munthu kuti avuke mung'anjo imene kukanika kuzima.
MK tsanzika.
Ine nditsanzike ndi Ascent. Kugamba za Ascent Academy yapita for the first time atsika na under 16 ali ku Iceland pamene tikuyankhula pano akunenga nawo mbali mu mpikisano cha World Cup. Zimene zikungonetsa the seriousness. Last time anapita ndanyamata, they are going there now as the defending champions. So my basics amene timatsindika akunena kuti mu mpira mulibe ma shortcut pena umakhala kululi pa stage onena kuti you just have to expose and learn. Make sure you embrace that level that you are at. Koma ukudziwa loto lako kunena kuti loto langa ineyo ndikufuna ndikafike apopo nimalize ndikufunira Ascent zabwino amene akonzekera pa 15 August zikuyamba za Kosafa CAF Champions League.
Malomo a BK komanso MK ine ndi FK kunena kuti tieni tisangalale ndi masolo ampira ngati aganyu kaya kuna zivuta kaya kuna sizivuta ife makoma ka tizakhala tikusinjira pompano. Till next time, goodbye.